Mane na shakako imisi ya seno kwama Nijaye mwile ngetawe meze mpazi sanamu Yanje kushika ise nawe
Kwisunze itariki ya 31 ukwezi kwa gatanu umubyeyi wacu Bikira Mariya aja kuramutsa mwene wabo Elizabeth ubu naho twaramujanye mu miryango yacu aho yaje kuramutsa umuryango wa Sabimana Emmanuel na Melanie n'ibibondo byabo none turamugarukanye kugira ngo agende mu bundi butumwa ajane no gwaruka mu ruzibu turanezerewe cyane n'imigisha n'imihezagiro adusigiye mu rugo aha gahimbare ku mutima ni kose uwo dusesa ku mutima kuko n'ukuri twararanye ako gahimbare ka Bikira Mariya aja kuramutsa mwene wabo Elizabeth tubona ko natwe Bikira Mariya aja kuturamukiriza umuryango ngo awukomeze mu kwemera ahindure ibitaba bigenda neza akomeza abagoyagoye kandi turizigiye ko muri uyu mwaka w'ukwemera tuzaniye ingabirano nyinshi arakoze cyane turamukengurukiye merci
Yanje kushika isenye